nanga mwana sokoke tambola malembe tambola malembe tala na sima soki balandi yo mwana kimaka kambango kimaka kambango soki peli kamboli nene eyeli yo mwana nanga e kobanga te kobanga te soki peli kamboli nene
freaking dream.